Uziva njani mina?
Ngathi qotjotjulo.
Sidlala kanjalo bese ningwari ngakho.
No, Tata, seriously. Siyavuya uba ulimelanga kakhulu.
Ndiyavuya ndingelamelanga kakhulu kodwa andifuni ufumanise ngobani aba bafuna ndibulala. But until then, ndicele noko niqaphele, yeah.
Tata.
Xa nge uthetha ngathi uqinisekile uba utshaba lwakho ngumntu wangaphandle.
Andakuxhasela loo nto.
Ah, ndiyatsho nje.
Colette. Take feel.
Okay.
Sus. I'm going to take a little fresh paint.
Hey, Bongo, Dad.
I'm going to discharge you, Sona.
I'm going to take a look at the bank. I'm going to take a look at the bank. I'm going to
take a look at the bank. I'm going to take a look at the bank. I'm going to recoverish.
To recoverish. After that, I'm going to take a abafuni ngulala.
Hayi filimu sanimuvi ndiyabuseleka.
Siyadlala. Jawa ngasani, bombangene nabona nje phangwana. Yabona izono zami angathi ndiyangqonqoza.
Kola zathi. Aqa makho mntakwethu, qa makho. Jonge ibhetriwe bayasebenza murutu mntakwethu.
Hayi, yabayo. Hayi, semandleni atyana. Gqirhithi yaphuma futhi umzi.
Rayi, 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 xa iphumze mina kwephinde.
Yabona uqhalile ke la masimba.
Yabahala. Akodwa ngubani ifethu ongafuna ucisha itayima nyhani ma. Sitsho uba itayima iGqeberha uyiphunga ngedispuni mntakwethu.
Le nto ndifuna uyazi. Le nto ndifuna uyazi. Amandikatsho tama, nisifisa khona ithethileyo ku. Mhlawumbi khona umsebenzi awufumeneyo mani.
Ah, tu mntakwethu. Mani andastendi mani liponi mani. Ndifuna ucisha itayima.
Fethu, emveni kwa yonke into laa mjita yenzela itayima. Ha mani, stoki, katsho ma. Khona ungayaziyo wena pekasi funa. Undixelele uba khona ivileyo.
Hayi bethu mani. Efethu sikhule sobabini fundini sisabamelela ngenja mntakwethu. He, sengqeyama ngenja mntakwethu. Njani wena ukufihlela into enje? Eh? Ah, lo mjita lona. Ya.
Ola.
Sir, even we are talk.
So that's why I'm feeling as a woman or to me a light.
What? Sorry for all it.
It's a good.
Ish, bruh. Have you heard of my name?
Much, much, Jack, much.
Sir?
See, dengue, see, dengue, dini. What am I saying? I want to go and say.
Come on, man, I'm a baby, man.
I'm a baby. 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 I'm
a baby. I'm a baby. I'm a baby.
Ukrent?
Ah, Ukrent.
Okay, mochi den. Was war ein Fetzigum Tit?
Mochi.